ndabahaye mwiriwe mwese nchuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri imbonesha kure imwe rudende bashitsa ko amakuru yizewe amakuru atosoye amakuru abatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukabashikiriza mu buryo bwihuse turi ku igenekerezo rya gatatu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'umwanya rero w'amakuru agezwe ko arimo aravugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi amakuru agiye gushamikira kuri izi ngingo zikurikira abakozi bo mu rwego rw'iperereza ubu ngubu ibintu byabakomeranye cyane nyuma yaho abanyagihugu batahuye yuko aba bakozi bo mu rwego rw'iperereza bagenda bagurisha ibintu baba bafatanye abantu maze amahera bakayasha mu mifuko yabo ibi ngibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu tuze kurabira hamwe bamwe mu bakozi bashyirwa mu majwi n'abanyagihugu amazina yabo ndetse n'icyo boba baragiye bakora mu gihe abanyagihugu bobo bariko baratabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu ntara ya Cibitoke ibintu byayangaye abanywanyi bashika kuri 12 b'umugambwe wa CNR baraye batawe mu mvuto uyundi umwe wewe yakubiswe cyane ndetse amakuru ahejeje kudushikira aremeza ko yamaze kwitaba Imana kubera inkoni yakubiswe n'imbonera kure zimwagiriza gukorana n'abantu bitwaje ibigwanisho bakomeje kurikoroza hariya mu ntara ya Cibitoke Sangwa kaze rero banywanyi bacu mwebwe mukomeje kudutegera amatwi nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo amakuru akomeye cyane twakoreye amaperereza amakuru yatohojwe neza n'abamenyesha makuru kabuhariwe mu gihugu cy'u Burundi ndetse abanyagihugu bakaba baragiye babyandika ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse bakaba baragiye batanga ibirego kuri station za police mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu baravuga ko bamaze kurambirwa n'abakozi biperereza bagenda bagurisha ibikoresho byabo baba bafatanywe ndetse ngo bakababoreza akagufa bakababwira ko ibyo bafite byose bagomba kubifatira n'amahera yabo yose baba bafite aba bakozi biperereza bakayatwara ibi ngibi byaribonekeje mu gisagara cha Bujumbura byaribonekeje mu ntara ya Gitega ndetse byaribonekeje cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza aho abakozi biperereza bafata abantu bakabagiriza gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho ariko bano bantu baba bafashwe baba bafise amatelefone baba bafite ibindi bikoresho ndetse baba bafise amahera ibi byose rero birafatirwa n'inzego zijejwe iperereza abakozi bakabitwara bakabishira mu mifuko yabo umunyagihugu yazarekurwa ibintu bya byose n'amahera yiwe yose ntagire na kimwe asubirana abakozi biperereza bakavuga ko atakintu bamufatanye Mu matohoza rero yakozwe n'abamenyesha makuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari abakozi biperereza vyagaragaye ko bagiye bakora ubu busuma ndetse aba bakozi bakaba ari abanywanyi bakomeye cyane b'umugambwe wa Cndd-Fdd bari mu gipolisi ndetse bagiye bagaragara no mu gisirikare cy'u Burundi muri aba ngaba rero abazwi cyane ndetse bagenda bivugwa ko ari abicanyi bakomeye b'umugambwe wa Cndd-Fdd abanyagihugu barashira mu majwi uwitwa Niyonzima Joseph Matias batazira kazungu uyu Niyonzima Joseph Matias muramuzi yagiye avugwa mu madosiye menshi cyane yo kunyuruza abantu ndetse no kuboreza kagufa abantu baba bafungiwe muri service de renseignement mu gihugu cy'u Burundi uyu Joseph Matias rero batazira kazungu arazwi cyane yagiye avugwa mu kunyuruza uza abantu benshi cyane kubaboreza kagufa cyane cyane abanywanyi b'umugambwe wa CNR bamuboneyeho ivyimbwa yaboneye kumugeze Uyundi muntu rero ariko aravugwa n'abanyagihugu ndetse abakora amatohoza bakaba nabo bagenda bamuvuga n'umwicanyi bakunda gutazira nkoroka rero amazina yiwe yitwa Ndayishimiye Alex bakamutazira nkoroka abanyagihugu bavuga ko ari umwicanyi wa Cndd-Fdd ndetse ngo uyu nguyu yitwa nkoroka agenda anyuruza abantu ivyo bicaye bafatanye bikagenda bigurishwa kugira ngo amafaranga bayashire mu mufuko wabo. Hari kandi uwitwa Rama. Uyu witwa Rama rero ndetse n'uyu witwa Ndayikengurukiye n'uyu witwa Joseph Matias batazira akazungu, abanyagihugu bavuga ko ari abakozi biperereza, ariko ngo bamaze kurambirwa inyifato yabo iyo umuntu afungiwe hariya mu dusho tw'iperereza. Ibyo yazanye byose barabigurisha, ndetse ngo hariya mu iperereza bakababoreza akagufa, amatelefone yabo, amahera yabo, ndetse n'inyabwonko zigendanwa, byose bakazungu bankoroka ndetse na Rama barabigurisha, maze amahera bakayashira mu mifuko yabo. Ibi rero nakamaramaza sagashashashwa rumuri. Twagerageje kuvugana n'umwe mu bakozi bakora muri service d'orance nyuma z'igihugu cy'u Burundi, avuga ko iby'iki kibazo babizi, ndetse ko ngo ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye atakintu bushobora gukora kuri iki kibazo, kubera ko ngo abakozi bakora muri service d'orance nyuma ibi ngibi babikora ku gatwe kabo, ngo ntabwo ari leta iba yabatumye. Ariko ku rundi ruhande hari amakuru yemeza ko muri Cndd-Fdd batanze amategeko yo kuzajya bafatira ibikoresho by'abantu bafashwe bagirizwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho, ndetse n'amahera yabo yose agafatirwa. Reka dutandukire tuvuge ku yindi nkuru rero. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu ntara ya Cibitoke, aho abanywanyi bashika kuri 12 b'umugambwe wa CNL baraye batawe mu mvuto bagirizwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho hariya mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Rugombo ndetse na komine ya Bukinanyana. Umumenyeshamakuru wacu Abdul Hakizimana aherereye mu ntara ya Cibitoke aravuga ko ibintu ari bibi cyane hariya mu ntara ya Cibitoke. Abanywanyi b'umugambwe wa CNL bagiye batabwa mu mvuto, abandi baborezwa akagufa kubera ko bagirizwa kuba bakorana n'umutwe witwaje ibigwanisho ukomeje kuri koroza hariya mu nkengero z'ishamba ry'ikibira. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira kuri rigenekerezo rya gatatu, nibwo abanywanyi bashika kuri 12 b'umugambwe wa CNL batawe mu mvuto bakaba bafashwe n'igipolisi ndetse n'imbonerakure ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse amakuru dufise akavuga ko hari umunywanyi wa CNL yakubiswe cyane n'izi mbonerakure, bakaba bamuhase ingumu ndetse n'inkoni nyinshi cyane. Amakuru dufise akabavuga ko yoba yitavye Imana hariya muri komine ya Bukinanyana kubera inkoni yakubiswe n'izi mbonerakure zimwagiriza kuba mu mutwe w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho hariya mu ntara ya Cibitoke. Abanywanyi b'umugambwe wa CNL rero urongowe na Agator Rwasa bariko barakorerwa uruhigi rukomeye cyane, ndetse bikavugwa ko irya nino mu gihugu cy'u Burundi imbonerakure zahawe amategeko yuko zizajya zikizura umuntu wese bafati mu ibarabara guhera isaha 3 z'ijoro baramuta mu mvuto, cyane cyane yaba ari umunywanyi wa CNL akabona iby'imbwa yaboneye ku mugezi kubera ko bamwagiriza gukorana n'inyeshamba bivugwa ko zinyegeje mu ishamba ry'ikibira. Mu ntara ya Cibitoke ndetse n'intara ya Bubanza hakomeje kwimonogoza ibibazo by'umutekano muce, guta mu mvuto abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abantu bakomeje kugenda baburwa irengero abandi bagatorwa ibiziga, cyane cyane mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo ndetse na komine ya Mabayi na Bukinanyana, aho ibiziga by'abantu bikomeje kugenda bitorwa bikavugwa ko ari imbonerakure ziba zabishe maze zikabata hariya ku Rusizi. Aba bantu rero bakaba bagenda bicwa bagirizwa ko ari abanywanyi b'umugambwe wa CNL, abandi bakicwa bivugwa ko ngo bo bakorana n'inyeshamba zinyegeje mu ishamba ry'ikibira, ndetse abandi bikavugwa ko ari inderetsi za Red Tabara ziba zavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo zikinjira mu gihugu cy'u Burundi zinyuze muri Tanganyika zikagera mu Rumonge mu cibitoke ndetse na bubanza ubu ngubu rero mu ntara ya cibitoke ubwoba ni bwose abanywanyi bo mugambwe wa CNL ntibakiryama ngo basinzire barara ntibuca bavuga ko imbonera kure ziza kubanyuruza ndetse bakaba batabwa mu mvuto bazira ko ari abanywanyi bo mugambwe wa agator rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cndd-Fdd Barundi kazi rero mu makuru yacu ataha dukomeje gutohoza ivyamakuru y'izinyeshamba za Redi Tabara bivugwa ko zoba zinyegeje mu ishamba ry'ikibira ndetse umumenyesha makuru wacu kabuhariwe aherereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yagerageje kwishikira mu nyeshamba za Redi Tabara ngo agerageze gutohoza neza ivyamakuru azivugwamwo mu kanya gato cyane turaza kubashitsa ko iyi nkuru ivuga ku mibereho ya ziriya nyeshamba za Redi Tabara ese zirateganya iki ese izi nyeshamba za Redi Tabara koko ziracyafise ingufu nkuko bigenda byandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa n'izi nyeshamba za Redi Tabara nimuze gucikwa rero aya namakuru dukomeje kugenda tubategurira mu kanya gato cyane gose turaza kuyabashitsa kwa nibo turafyonda subscribe akanaka ryo keza ko kugira ngo umanuke munsi y'i video urabe neza ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se abone maze ufyonde ko ufyonde no kukandi kantu kameze nk'agakengere kare ruhande rw'iburyo kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification uko inkuru yacu izagisoka no musanzu ukomeye cyane rero kuba ukomeje kubana natwe bibaye byiza wafyonda kuri partage kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bishikire abantu benshi mukanya gato cyane turagarukana yandi makuru agezwe kwa